ndiyo mibabaro yacu niyo yikoreye intimba zacu zose nizo yishyizeho
Shima, what is the name of the